it's Pete. Oh, darna ta billo mere vairiyan da farka. Jatt te sher to me same na koi farka. Shehran jilyan nu chhad kan.